Muri Empire Avenue byabandanije gute? Yes, ndakubwiye ko kuva muri Empire Avenue si sat pigusa avuga ko giye kuri ibi bishego mugenzi we Bain Turo na gufite ibishyashya hahiye hatokombeye aho nawe yavuze ati no nadi sindabiyakira ngaha reka ndaza amaguru mu mazi buke ngenda gutuna video izoza irimo amajambo abatari bamenyeye kuri je Bain Turo
Burundi watu TV kora manje se kuri shooting ya video kora shooting ya video yanje na new song guys get ready soon channel to drop ish you already know yeah
fadikanije kumwe n'abarundi mwese kuvamenye itandukanye nifadikanije kandi ndetse n'abari hakujya y'amazi reka ndabaramutse mwe mwahisemo neza kuraba imboneza kure yacu ariyo yanyu Burundi Watch TV nongera ndabakaze muri kino kiganiro categuwe na je wenyene mbakunda the brave umwe mukunze kwita kenshi umusesanguzi umwakunze kubabwira ati nivyizana birarondegwa nivyihutagizwa birarindigwa reka mbaze ndagushimira wo mazugira subscribe like na commentaire ndetse na share kubera kukora ikintu gikomeye cyane ni nayo mpamvu namanda kuzanira bishyashya day after day kugira ngo ntushobore kugira inyota kugira ngo ntushobore kubura ikintu kibaga gutaramisha mu gihe ufite akanya bien sûr nongera nagutumira utarayikora kugira ngo ikore kugira ngo bigende neza kugira ngo uzurabona bishyashya bica kuri Burundi Watch TV TV televiziyo y'iwanyu televiziyo bakunda televiziyo ivuga ibyanyu ni wacu mu Burundi mu mihinga itandukanye haba muri entertainment haba muri people's mic ndetse no mu bindi bitandukanye mbega n'umutsi musesanguzi agiye kubaganirira iki ngiye kubabwira iki uno munsi birakomeye cyane agumana nanje aho nzakubwira makuru meza kandi yizewe ari muri Buja Flavor industry ya Buja Flavor aho navuga yuko hahiye kabisa Bego no musingiye kubabwira iki nakubwiye ko hahiye hakomeza hasha muri industry ya Buja Flavor hakomeza hasha abastare bacu bariko bikora bien sana bariko baritanga bariko bitanga imiti itandukanye yes imbere ko ngirije ndakubwiye reka ndakwibutse kandi kandi gakurikira inyuma yaho satwi aboneye ibintu byinshi rwa bisirikira mu ndirimbo nyinshi amatopic atandukanye adavuga amajambo no vuga y'ibishegu niho no musi niho jyari yakubiseho post ivuga iti nanje ngiye kuririmba ibishyego maze nzobera ku gishyego bita yupi ya nibwo king ngaho nyene yaciye agenda ahantu ku ka espace vert kameze neza aho twabona ko yoba ariko arakora umuziki mushasha mbega ivyo yatubwiye ko giye kuririmba ibishyego nivyo agiye gukora ibishyego bimeze gute mbega ry'amajambo yerekeza kwande tutabeshyanye tubivugisha ukuri yayerekeza kwa mugenzi we basanzwe novuga ari abantu baforumye de côté protagoniste aho basanzwe bavuga bati bano bagabo babiri barakaze yayerekeje kuri Big Farias aho amazi iminsi aririmba indirimbo ziwe zitandukanye zirimo utujambo novuga yuko twoba baradushegu mbega n'utwahe indirimbo mudodo iradushyiramo indirimbo bakoreye na adodo sari yitwa nayo nyene birimo satubi nawe ati singiye gutangwa ngomba nanje ndabiririmbe ndetse nzohera kucitwa yupi mbega ibyo bigamije hehe mu nyuma yaho biriko bigenda gute muri industry bimeze gute muri Empire Avenue byabandanije gute Yes ndakubwiye ko kuva muri Empire Avenue si sat pigusa avuga ko giye kuririmba ibishyego mugenzi we Bain Turo na gufite ibishyashya hahiye hatokombeye aho nawe yavuze ati no nadi sindabiyakira ngaha reka ndaza amaguru mu mazi buke ngenda gutuna video izoza kaminuza irimo amajambo abatari bamenye kuri je Benturo. Benturo muti bimeze gute? Benturo twacere kuri sikira aho ariko akora amasana mu indirimbo igomba isohoke. Mbega iyo ndirimbo imeze gute? Ndiko ndakubwira yuko muri Empire Avenue abasana bahinduye strategy nkuko satubiye bivuze binjiye mu indi game yo kuririmba ibintu novuga yuko byoba ari ibisego. Benturo kuri terrain ariko aratourne indirimbo yiwe igomba isohoke hari sinzi ry'abantu isinzi ry'abantu itsinzi ry'abantu bari ko bamufasha gukora iyo video imeze neza cyane aho mu minsi iza agiye kuyirekura. Mbega igitangaje ni cyahe kimeze gute? Inyuma yo kwishyikira kuri terrain tugiye kuraba neza na neza aho ariko atunira iyo video twashoboye kubona Benturo mu mudiho wa rap mbega bimeze gute? Benturo twatumenyereye cyane ku midiho ya R&B kuva site muri Empire Avenue ariko bavuze ati no ndagarutse muri rap. Mbega ugaruka muri rap kwa Benturo kuzogenda gute? Kuba mumenye kuri R&B ubwo muri rap bazofatisha nkuko yarafatisha mu minsi iheze. Reka turindire ngene bwiye kugenda. Yes, mbega iyo ndirimbo twagiye kuraba ariko aratubona irimo amajambo ameze gute? Yitwa gute? Yes, next time uzoironka. Next time yatubwiye ko giye kwisohora muraza kubona ama image ngari karatsirikira. Urabona no ama image ari karatsirikira arerekana neza yuko hari sinzi ry'abantu baje kumufasha bavomye bitatukanye baba type no vuga yuko bativunga baba type no vuga yuko eh ubaye dire abatayihusha uno munsi yari yabakoranije tere yuzuye bari benshi cyane. Benturo Benturo ati rap ndagarutse rap ndagarutse. Inyuma yo kuba ari muri Empire Avenue arerekana avuga nawe yuko adashobora kwihangana nawe nyene agomba tore ya strategy mukuru we Satbi umu CEO nawe nyene yafashe yo kuririmba bya bintu bya yupi muca muvyumva namwe. Mbega bigiye kugenda gute? Mubona koko muri Empire Avenue hamwe na Bantu Boy bigiye kugenda gute? Ko Big Farias amaze imisi aririmba izo ndirimbo muri Empire Avenue nabo bakagiye kuzataka nabo baziririmbe bigiye kugenda gute? Murabona ko ku muri utagiye kwaka? Yes, ngerageje kubaza Benturo impamvu iyo ndirimbo ari karayiturna impamvu yimukiye muri rap yatubwiye ati ni mu ndenge gatoya igikorwa kibanze gisohoke nzoca nza gusigura neza rap yanje nzoca nza gusigura neza amajambo ari mu ino ndirimbo nekamumakanya nkore nkore umuti nkore video imeze neza hanyuma nzocangira ama media tour kandi sinekerenye ko media tour yanjye ya mbere zoyihera muri Burundi Watu TV. Ayo ni amajambo Benturo Benten yashoboye kutubwira igihe twari tubisikiye kuri terrain aho yari karatuna indirimbo yiwe nshyashya igomba isohoke mu minsi iza cyane mwino ndwi nyene I don't know n'umupango wa Empire Avenue. Yes, mukunzi ariko twumviriza mukunzi wa Burundi Watu TV uduteze yombi nashaka kukubaza kano kano. Mbega kubona muri Bantu Boy kuri Big Farias exact 3. Yes, yari amaze iminsi asohora indirimbo zirimo yigishegu. Empire Avenue nawe akaca avuga ati Satbi nanje ngiye kubiririmba mpereye kuri UP. Benturo nawe ati sintangwa reka ngende gutuna video bimeze gute? Uvyumva bimeze gute? Ubona koko atagiye gusha atari sana. Reka ndagusimira udahengeshanya kudukurikirana udahengeshanya kuguma ugira like ugira subscribe once again ugira kandi na commentaire munsi utubwira yuko tukora neza natwe turahakubganyu. Yes, umusesanguzare nkangukubganyu kugira ngo azarabaha vyinshi bitandukanye. Reka kandi ndagushimire ndakwifuriza n'umunsi mwiza uroranigwe wowe murundi wowe munyamahanga aho uri hose. Reka ndakwifuriza amahoro n'amahondo ndetse n'umunezero mvuge ni bye bye ciao ciao.